Yawelani, Yawelani, Lessa, Yawelani, Yesu. Ngana Lolesha. If you want to learn, Dino Mutende, Mutende, Mumutima. Mutima wandi na misumbula mupususi mumachushi mumalwele mulambususha ye Fika fukama indimi shika sosa ni mwe Yesu mwalintemwa Yesu mwalintemwa mwamfilile ye God.